What's up, Friday?
Hey, Friday!
Ha, ziyaphuruma namhlanje. Hamba nobani? Izongithola.
Wemadlamini uphi umqombothi lapho? Aw, yazi mangifike ekhaya nje uthola umqombothi madoda.
Wemadlamini uphi umqombothi? 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 Wemadlamini uphi umqombothi?